Hva ditt fremtidige drømmeyrke?
Kjøre buss. Drømmes.
Just let me. Did the fire bark or bleed?